bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru muri migwi kirundi tera ku ngingo zikurikira bamwe mu bahungutse bava mu gihugu cya Tanzania basaba gushyigikirwa mu migambi yabo nyuma yo gutahuka mu gihugu cy'u Burundi urubuga Twitter rwirukanye igice cy'abakozi rwahora rukoresha inyuma y'indwi imwe gusa ubwo rubuga ruguzwe n'umugwizatunga rutura nkuko amakuru dukesha bagenzi bacu ba Echo News abishikiriza ido nido hajyana makuru ni mukanya sangwe kazi Tasiyo kubaha ikaze murano makuru tuhera magara y'abantu amashyirahamwe mpuzamakungu akorera mu Burundi asaba akorera mu gisata cyo kurwanya sida asabwa gukorana neza n'amashyirahamwe ahurikiyemo abagendana mugera wa sida mu gutegura neza imigambi byashikirijwe na muganga n'umunyamabanga ntayegayizwa mu mugwi w'igihugu jejwe kurwanya sida ku munsi wa gatanu barabira hamwe aho ibikorwa byo umugero wa sida bigeze Desire Nduwimana avuga ko haragahaze mwishyirwa mu ngiro y'imigambi tumukurikire
kubijyanye no kugwanya umugero wa sida nivyo turafashwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu cyane ariko kandi ayo mashyirahamwe mpuzamakungu imfashanyo yabo akenshi ica kugwe gw'igihugu nubwo hariho amashyirahamwe amwamwe usanga yirondera imfashanyo hanze nkumbure tu arizo tugerageza gukurikirana rero icyo tugerageza kurabira hagufi no kuraba yuko amasezerano hagati y'abafasha igihugu n'abasanzu bari ko barashira mu ngiro iyo migambi ayo masezerano yubahirizwa uri kurumviriza ibyo bashikiriza amashyirahamwe asanzwe ariko arafasha turumva ko hariho agahadze aricyo gituma mubona yuko tubahamagarira cyane gutegura neza imigambi kubera yuko iyi migambi yo kugwanya umugera wa sida ni migambi dutegura turi kumwe n'aya mashyirahamwe nyene kuko nibo babazi nizo ngorane cyane muri community aricyo gituma tubahamagarira neza gutegura neza iyo migambi hanyuma kugira ngo vyukuri izo mfashanyo turonka tuzironke dufatiye ku mugambi wateguwe neza kandi wateguwe n'abari ko barashira mu ngiro ibyo bikorwa
bamwe mu bahungutse bava mu gihugu kibanyi cya Tanzania bamaze kwitunganiriza imigambi yabo biciye mu mashyirahamwe basaba gushyigikirwa kugira ngo bashobore gutunganya neza imigambi yabo bavuga ko batanguye ubuzima bushasha bamaze guhunguka bava mu gihugu kibanyi cya Tanzania kurikira bamwe mu baganira televiziyo isanganiro
uno munsi byifashe neza aho duherereye kiretse ibazo bimwe by'ubukene nyene kubera usanga abantu abagiye guhandura ubwo rushasha niko twabivuga rero kiretse ikibazo cy'ubukene nayo ubundi ho abantu bahungutse babanye neza n'abandi twarakiriwe n'abandi dushinga amashyirahamwe dushyiramo n'abasangwa nabo nyine turafashanya mu bikorwa nta kibazo kandi n'umutekano uko twari twifashe hariya mu buhungiro twari tubaye mu buzima butari bwiza ubuzima tacu hereza amaboko ubuzima uhereza ukwezi ko guhera bakaguharasiyo naho nyine ndakwiriye ubuzima udashobora kwiga kaminuza ushoboye kwiga
twa twari amaze gushika tumaze gushika baratwakiriye n'ugweze tumaze kugera hano mu Burundi tumaze gushika twifatanya hamwe n'abasigaye mu gihugu tugira agashira hamwe ko kwiteza imbere mu buryo bwo kujisha ibiseke inkoko nibirago kuko twasanze nk'amafaranga badutekereye twasanze inzu zarasambutse duhitira kuzubakisha amafaranga amera nk'ayaduheranye tumaze kubona rero ko ubuzima buducanze nico gituma twiyumvira icyo kintu dukorera hamwe tujashobora gukora nk'ibiseke tukabigurisha bamara kubigurisha tugasha tuguramo ihene turamaze kuguramo ihene 30 icyo gituma rero bona n'ukuri tari rizuba ariko riraduciramwo twari twifashe bisaba yuko tworonka nk'abantu baducigikira bakadutera nk'intege nko ku bintu byo kujisha bakadutera nk'intege nko ku bintu by'ubworozi ariko tukamera nk'abandi
Ano makuru tuwateguri tuyabanda nize muyavugwa mumakungu harubuga twitter hagwiru kanye igiche chabakozi kwa hura rukoresha makuru dukesha bagenzi bacu ba Echo News akaba amenyesha ko mukwirukana abakozi bandikiwe ubutumwa bugufi gusa nyuma y'indimwe ubwo rubuga ruguzwe n'umugwizatunga rutura Elon Musk ngo hakaba hari migambi minini minini ariko aratunganya oda ndashimiye.
Une semaine après avoir été racheté par Elon Musk,
inyuma y'indwimwe gusa urubuga Twitter ruguzwe na Elon Musk igice cy'abakozi bahora barukorera bamaze kwirukanwa. Bivugo ko birukanywe batategujwe ku munsi wa gatanu iyo sosiyete yo muri leta ya California yirukanya abakozi ibihumbi n'ibihumbi biciye mu butumwa busanzwe yongera imenyesha kwigiye kugara by'agateganyo ibiro vyayo. Bivugo ko ubwo buryo bwo kwirukana abakozi butari bumenyerewe mu bisanzwe amasosiyete nkayo ngo ntiyashima ko kwirukana abakozi bimenyekana kuko batinya kwishusho yabo yononekara. Twitter yari ifise abakozi bagera ku bihumbi indwi n'amajana atanu mu mpera z'ukwezi kwa gitugutu. Icatumye birukanwa ngo ko bari gushaka kuzamura iyo sosiyete nk'uko Elon Musk abivuga. Uyo mugabo avugwa ko ariwe wa mbere atunze ku isi ngo kuva kuri uyu wa kane amaze gufata urubuga Twitter yaciye yirukana umugwi w'abagize inama nshingwantwaro y'iyo sosiyete. Yirukana kandi abatwara ibisata bitandukanye aca iyi ntebe y'umuyobozi mukuru yongera akuri iyo sosiyete ku rubuga yari yarashizemo imitahe.
Société de la Bourse.
I've enjoyed working with you every week. You guys are amazing.
Ano makuru tuyasodile muyavugwa mu gihugu cy'u Burusiya. Umukuru w'igihugu cy'u Burusiya yamenyesheje kuri uyu wa gatanu ko abanyagihugu mu gisagara cya Kherson bategerezwa kwegezwa kure y'uburere buriko buberamwo intambara. Vladimir Putin yashikirije kandi ko igitigiri cy'abiyandikishije kuja kugwana camaze kurenga icyo bari biteze n'ubunyene udandashimiye.
Ce vendredi marquait le jour de l'unité nationale en Russie.
Kuri uyu wa gatanu wari umunsi wo guhimbaza ubumwe mu gihugu cy'u Burusiya. Mu kibanza cyiswe igitukuri Moscou, Vladimir Putin yahamagariye kwegeza inyuma y'uburere bw'indwano abanyagihugu bo mu gisagara cya Kherson muri Ukraine. Uwo mutegetsi wa Kremlin yashikirije ko ibitigiri vy'abiyandikisha mu banyagihugu kugira baje gufasha mu ndwano vyamaze kurenga ivyo bari bategekanije. Avuga ko bari biteze abashasha biyandikisha ibihumbi amajana atatu ariko ubu bageze ku bihumbi amajana atatu na cumi n'umunani. Mu gihe abagera ku bihumbi b'abagabo b'Abarusiya baguma bahunga igihugu cyabo kugira ngo ntibinjizwe mu gisoda, Vladimir Putin ngo yoba yarasinye itegeko ryemerera abakoze ivyaha bikomakomeye kwiyandikisha ngo baje kugwana nk'uko bivugwa n'ibinyamakuru vyo ngaho mu Burusiya. Imbere y'abagize leta n'abatwara amashengero atandukanye yo muri ico gihugu, umukuru w'igihugu cy'u Burusiya yaremeje kandi ko ibiganiro vyo gusubira kubaka Donbas na Mariupol biriko biraba.
Arakoze mugenzi wacu Oda ndashimiye ningaha makuru twe twabateguriye cyarangirira. Ndabashimira mwebwe mwese mwari ko murakurikira. Mugire ibihe byiza aho merereye naho butaha.